tuko na waziri mkuu na tunataka apatiwe heshima yake. Lakini heshima is a give and take. You must give it in order to receive it.